Mama, Gasifiso Mwane, the late great gospel sensation, and she joined us today because once again, and we want to hear it from herself. If it's trending news, so we've got her on the line joining us. Exactly what is going on? Siyaphila sejabula ukuba nawe, and njengoba sinawe namhlanje siyabona ukuthi kukhona indaba ekhona emaphephandabeni zikhuluma ngokuthi umama kukhona mhlawumbe isikhumbuzo abefisa ukusenza sasifiso ncane. Mhlawumbe ungasichazela kancane ngaso nanokuthi yini ebenifisa ukuyenza njengomndeni. Oh, kubhala ukuthi umala ngazi ukuthi nifisa ukwenzela usifiso umsebenzi kuhlatshwe nembuzi kanjalo kanjalo. So besifisa nje ukuzwa mhlawumbe ukuthi yini ebenihlelile ukuthi nimenzele yona.
Yona efike ngekhaya yazi ukuza ukuthi kungani singayanga emsebenzini yomvula kwethu lakhe. Bathi mina angazi besuka asiyazi loyo nhla sangesitela umuntu. Sasitela ukuthi bekade ngibulitshe nasifiso sabona ney'thombe-ke ezinyenzenzayo ukuthi bengibulitshe kwabuya kwayo kuhlangana le kwahlangana khona asitelwanga thina. Thina kukhona esike sasefike samenzela kona ukungani kodwa silungiselele ukuthi senze okukhulu-ke manje. Ngoba phela akazi enzele lutho. Thina sazi ukuthi umuntu omenzele umsebenzi ngulitho bese kuyahanza kuyekhaya kuyoshatha iy'nkomo ngoba uyazidinga manje lenza kade bengafuni ukuzenza ngoba bethi basindisiwe. Uma sesike ngale sefika kubantu abahamba bengasindiswanga bayazidinga manje.
Okay, mama uthi ma uthi uyayidinga usho kanjani? Nikuthole kanjani lokho ukuthi ikhona into ayidingayo?
Uyafika phela ngephupho asho ukuthi ma manje kuwukuthi nokuthi ngicela ningisize.
Afike kuwena njengomzali asho njalo athi ucela nimsize nimenzele izinto mhlawumbe.
Waphinde wafika kumina.
Oh, okay. Uthi ucelani wemama ethu uyacela uthi ucela nimenzele umsebenzi noma nilungise izinto.
Umsebenzi ngoba nangesikhathi ehamba akahambanga kahle wahamba engaphethe lutho wafike engaphethe lutho kubantu abadala engakazi abenzeke lutho. Manje sebeyafuna-ke manje abasafuni kahle kuyena sekuthola usizo ukuthi sinisize.
Manje nike naye ikhuluma le ndaba nonkosikazi wakhe ngoba ngiyacabanga mhlawumbe iyona channel engabangconywana ukuthi kube khona ukukhulumisana phakathi kwemndeni ukuthi nangu Sifiso vela ethi ucela ukuthi sekufanele simenzele.
Sizombona-ke unkosikazi wakhe uma ngizocela nje ngamgcike emzabeni. Sizombona-ke ngoba namakhena senzi into wangangivela mina njengomzali. Ngizombona-ke
Manje ma le ndaba ithanda ukusinda ngoba umnikazi waye indaba njengoba usho ukuthi izinto zesiZulu bengazenzi. So kuyaye kuthuse mase sekuwukuthi sekukhona ukuthi mhlampe ukuceleleka izinto ade engazenzi. Kuyavumeleka yini ukuthi umuntu mhlampe nimenzele if unkosikazi engavumanga?
Angithi naye ahlangene nathi lathi futhi asihlangene naye angithi thina sezomsebenzi wangempela.
Ngiyakuzwa ma ngiyakuzwa
siyicelekeza ngiyafika emva wakhe ngishiye ingane zenganyama ngikaze ngiyibone phina ukuzibonela kuma-TV khona into efanele ngiyicelekela mina.
Usushe lezi ngane lezi zakhe-ke u-Ayanda benosifiso lezi ezabafana.
Nangesikhathi zomsebenzi kanje phela kodwa manje bengafuni ukungiza le mina ngifanele babize iy'ngane zasifiso kwazi kethu iy'ngane zasifiso ngoba zazingekho ufiso ney'ngane azizala ngaphandle azaziyo u-Ayanda kodwa kazange azibize ngabona zakhe kuphela iy'ngane la.
Okay, kodwa ke mase asibuyele kuleyo ukuthi enifisa ukumenzela yona isifiso njengomndeni ukuthi ke mhlawumbe bathini ngokosiko ukuthi yini kahle kahle le ayikhalelayo efanele nimenzele yona fanele niqale phansi nimbike umsebenzi umayelana nani noma i-unveiling
Nana ngani ama ushala kulahle ekhaya kimi awazi umuntu umehlele ukuthi wenze lomsebenzi
Nya yebo ma ngiyavuma ngiyazi ukuthi uyenzelwa ingakho bengibuza ukuthi mhlambe umsebenzi onjani ngoba kukhona abanye abayenzela umsebenzi mhlambe kuthi umuntu akasekho kufanele nigezwe ingakho ngibuza ukuthi kahle kahle lo wena wenzayo ni no one
umsebenzi phela ukumbuyisa umuntu umeshonile uyabuyiswa nje
ngiyalunga ngiyakuzwa ma ngiyakuzwa
awuboni ke ngani yami ukuthi kunesidingo sokuthi uyayenda ngomthelela ngoba awunazi ukuthi ngomtholaka awunazi ukuthi ngomtholaka uyayenda uyakwazi la ekhaya kodwa awunazi ukuthi ngomtholaka ngoba
Hello guys and welcome back to my YouTube channel. My name is Lo. Please do not forget to subscribe, comment, like, and of course do share this video, guys. Fiso Ncwane's mom Ufikile Ncwane went to a radio interview on a popular Durban-based radio station to try and expose Uyanda Ncwane for allegedly not allowing her to visit her grandchildren. She also went on there to reveal that she needs to perform some sort of a traditional ceremony for her son, her late son Sifiso Ncwane, who has been visiting her in her dreams, you guys, because that ceremony is needed. She said she went to the popular Durban-based commercial station to make that statement and of course to plead with Uyanda Ncwane, her daughter-in-law, to at least try to meet up with her and meet her halfway and make sure that the ceremony is possible. However, you guys, people in the comment section were saying, how did Sifiso Ncwane demand, how can he demand such a ceremony, because he was not a traditional. In fact, he was a Christian man, and people did not believe that Sifiso would do something like that because he did not believe in tradition at all. And also, because according to old articles online, Sifiso Ncwane once stated back in the papers that he did not get along with his mom, and allegedly he did not want to visit her house because she allegedly had tokoloshis in her house, and he alleged that his mother is a witch and that the house that his mom lived in was haunted by ghost and tokoloshis, you guys. Anyways, what are your thoughts about this whole situation? Please do share them with me in the comments section, and of course do not forget to subscribe if you haven't yet done so, and also make sure that you follow my second YouTube channel, which is called Reality TV Buzz, and I will also share the link to my new channel on the community post. Thank you so much for actually clicking and deciding to watch this one, and may God bless you all. Bye.